Nā e te iwi, kua panaia te kaiārahi takirua I te pāti Māori a Rawiri Waititi I te whare pāremata. Nā te pika o te whare, nā Trevor Mallard, te rā I whakatau, whai muri I te tomokanga atu o Waititi I te whare, kaore ona neketai. Hei tā Mallard e kore ia e tuku ia Waititi ki te kōrero, ki te kore ia e maui ngā pūeru tika mō te whare ki haia Waititi I whakai atu. Hei tāna I te mau kē ia I tōna kahu Māori.
It is starting to look like a racial precedence when you're allowing somebody else to wear cultural wear and cultural ties when Māori clearly, as tangata whenua, should be able to express themselves and identify with the culture that we hold true to.
Koinei te wā tuarua kua parea a Waititi I te whare mō te hē o ona pūeru. I te rā tua ka ki te mema pāremata o Waiariki he koro māhanga tāmi te neketai e ai ki tāna titiro.